muzorya canke muzambara Negamagara narutse ivyo kurya Cankumubiri naho nuruzi vyambagwa Ntimukiganyire amagara yanyu Kuvyo muzorya canke muzambara Negamagara narutse ivyo kurya Cankumubiri naho nuruzi vyambagwa Nimurabe biguruka mu kirere Nibibiba kandi nikimura Hari uhoraho arabitunga neza Negamwe nimubiruta cane
Nimurabe
Nimurabe biguruka mu kirere
Nibibiba
Nibibiba kandi nikimura
Hari
uhoraho arabitunga neza
Sabato